Kia ora everyone, thank you very much for attending this participatory event. It's not just a demonstration. For those of you that wish to participate in this, feel free to give it a go.
Pai wahi atu ai mātou ki te whakariterite, ki te whakātu atu ki te iwi o konei, te tehi o ngā hākinakina I kawea mai e mātou I ngā motu o Tahiti, ki ake nei ko te amora Awowhai, Amowhai rānei, nā ko te Hiki Toka. Tonu ana te iwi o konei ki o rātou ake whakapapa ki ngā toka. Ka mea mai te tehi o ngā kuia I te atatonu nei. E hana koe me oku tupuna, ko tāku ki aia, he hiki ki ngā I oku poko hipi te mahi. Ka whakamiharo tonu ia. Ka whakamiharo atu ai I te mea. E hara tēnei te hākinakina ki te whakapakari I te tinana. Tērā tētahi āhuatanga. Engari, ko te tūhonohono I ngā whakapapa, ko te rongo I te ngākau, I te wairua hoki o ngā toka, me te whakatairanga ake I tērā o ngā whakaaro. Kaua noa ko te wai, ko te ahi, ko te whenua, ko te rangi rānei, ko ngā mea katoa o te taiao, e piri tonu tata nei ki o tātai whakapapa.